Morning Dine Jack. Lelo tukupita dziko lomwe silinapite. Tukupita ku Colombia. Dziko la Los Angeles lochuka ndi zinthu zosiyana siyana. Iti kuli makaja osiyana siyana. Makaja awo ndo ochokera ku India, Africa ndi Spanish. Ndaya anachita mix. Ma Africans anapita ku nthawi ya slave trade. Ndaya anakhazikika mpaka panopo. Ndi anthu ake nda mitundu yosiyana siyana. Ena oneka chizungu, ena chimwenye, ena ndi anthu okuda. Ndaya anapangapanga mix. Ali ndi culture ya rich kwambiri. Ama konda zo vina. Kwao kwa Shakira huko. Kwao kwa Pablo Escobar. Ndi Nkhani yathu ikutitengera ku Capital City kwao ku Bogota. Ndiye tisa na yambe tatenga ni chakumwa khalani vansi tientisheze. Uyu ndi Valentina Trespalacios. Valentina anabadwa 16 December 2001. Makaya ni mai yake ndi abale yake atatu. Analiponga tana follow. Amai yao anali single mother. Ndi mai yao amavutika kwambiri kwa lera. Mkozongo kani za mai ndi anafollow. Iti zina izovuta kwambiri. Amajita struggle kwambiri. Kuma Valentina anayisika na ukongula kwambiri. Iyeyo chomwa amafunisisa pamoyo wake kukala DJ. Ndai zina ukachita bwino kwambiri kukala DJ ochuka DJ opepa. Zima enda umapanga drama. Nde amaziri mbikira za u DJ izo chani. Meda makwana zaka 15 ya makwanda kumainda maklabu chani. Maiko ena savuta kwambiri mwana wangono joncho. Kumapita kumaklabu ngati kumene koko nde anakumana ndi bambo wina wake zina wake Pablo kumene koko. Odi na yeso amakonda kukhala ma klabu. Amapanga zinthu zosiyana siyana mene imomo kumapanga manage ma klabu. Anapezeka kuti pata tazaka zochepa anayamba kumapanga chibwezi ndi Pablo uja. Nde Pablo amamuli mbigisa kuti azipanga zake za u DJ izo mde mpaka anapanga kosi ya u DJ mkumaliza kosi ya keicha. Nde Pablo uja anamutandiza. Kunena kuti apeze ayambeze za DJ amampezera magigi amphamvu kwambiri ana ndi ma connection akulu nde Valentina janamba kumachuka pangono kumachuka mpaka masanduka ka celebrity ndithu pa level yake umapita malosi anasiana kwa pana ngotha zaka zochepa chibwezi chinatha ndi Pablo uja chibwezi chinatha koma analibe manager wake pa za DJ izo amagwirizana sana adane analanthu ogwirizana koma naona kuti chibwezi chisichipita patali nde anapezeka kuti ntchito yakeyo ntchito ya DJ icho mukhozo chita imagine kuti ndi ya usiku mainda maklabu mapati chani komano kusiana kwake nkonena kuti Valentino sama mwamo pa ntchito oloso kutenga madrug amakhala serious ndi ntchito kunena kuti apange perform bwino adzipita ndipo amathandiza mai yake acha anapeza kuti atayamba ntchito yakeyo amathandiza pa khomo samafuna la mai yake kapena azibale yake avutike nde anali mwana wabwino koma atakhalakhala basa anaona kuti ndipezane ndi munthu anayamba kusakasaka kuti apeze bwenzi mbamena anakumana ndi mamuna uyu dzina lake John Polos koma mamuna anali wa ku America anakumana naye online anali American nzungu nde anthu aku maiko ngati ku Colombia, Panama, Mexico ama achula azungu kuti ma gringos nde anauza abale yake kuti ndakumana ndi gringo nde abale yake amasangala lei wakumana ndi American gringo zabwino bwino koma analodi fojo ndi long distance iye ali ku Colombia pamene John Polos uja ali ku America koma izi zokumana online Nkhani inalionena kuti iye sama mudziwa mamuna ibwino bwino kuti ndi ndani John Polos panthawi imene yanali ndi zaka 34 ndipo John anali kuti wangopanga kumene divorce anali ndi mkazi ndi ana atatu nde anawang'onang'ono okhaokha koma ali pabanja choncho awona analovuta kwambiri analiwankhaza amamuzuza mkazi wake nkuzapezeka kuti mwana wake wa zaka 4 anali ndi cancer nde inali nthawi yovuta kwambiri chifukwa mayi uja amayesesa uchita manage zinthu kugwira ntchito kulera ana plusiso kusamala mwana woti akudwala koma iye amangopanga za nkhaza zonewa kuti zoti mwana akudwala analibe nazo ntchito mangonzuza mkazi mpakana mkazi uchanani kuti no ine banja ndifuna lite anapanga separate iye ucha nkumapanga be nkhaza kuma basi domestic abuse nde mkazi uja mpakana anapanga file restraining order kuti uyuyu asafike sopa komo pano chifukwa choti akupanga nkhaza kwambiri nde John Polos uja zomwe anachita anatenga ndrama zawo zonse zomwe zinali ku account joint account chuma chonse anatenga anathawa nacho anakachisiya ku account ya dziko lina ndikupanga file divorce ndikuchoka basi zonewa kuti pali ana adziana analibe nazo ntchito zoti kaya mwana wake akudwala wa zaka 4 ali ndi cancer analibe nazo ntchito anangopanga za nkhaza choncho kuti wandikana ndikutani nkuchoka mpamene no amatani nayeso amapita online kuyamba kusakasaka akazi ena nkumpeza mwana ucha mwana unena kuti mwana wa 2001 anthu anali ndi age gap ya 13 years nayeso Valentina ayo kaya zinakhala bwanji kuti analibe nazo ntchito kunena kuti John uchanali wankulu nde anapezeka kuti Valentina uchanali ndi gigi yota akapange u DJ wake uchauta kulano amaenera kupita kukapanga gigi ku Mexico nde John Paulo sananara usadandaule ndipita ku Mexico ndipafupi ndikatatika kumana ku Mexico ndanaka kumana ndikoyamba ku Mexico iye zinabeba kumene kumbakana anaonjezera ku masiku atatu anayi kusangalala kumene kuja kenako alise kubwerera dziko lake lake nkuwezo ti amata akakhala ndi gigi ya maiko ena amata kupita umaga kumana choncho chibwezi nkukhala choncho eti kumanyadira pamene pacha gringosi wanga naonso a John Polos kumawalira anzao ndapeza kantsika na kamwana kwa basi koma anapezeka kuti chifukwa choti Valentino uja amatchuka kwambiri ino sopano enda malandira attention kwambiri kuchoka kwa azibamboso nanga sana anali ntsika nokongola kwambiri suti amapanga nawo chichoso koma anthu oti akumufuna akumuchemelera akutani John uja namba mapanga nsanje amapanga nsanje kwambiri mpaka nano azingulanga longolola makhale longolola kuyenda ukutani de mosana ayambira Valentino kuti sindikupanga china chilichonse ndikungopanga magigi kumapita kunyumba palibe chomwe ndikulakwa koma ubwenzi wawo uja umachuluka mpungwe kwa basi mpaka nano anapezeka kuti mu January 2023 chaka chata anapezeka kuti John anamuimbira sofoni Valentino kumuuza nena kuti ndinachita hire private investigator wandichitira confirm kuti ukupanga dizibwenzi wakugwira kwambaso kulalata pamenepo nde vuto ake na kuti Valentino amata kauza abale ake ndi anzake kuna kuti John akupanga zovuta kwambiri munthu anati sindikhala naye ali dziko lina koma timangokhalira kuyamba na ndeire ndatopa nazo anthu aja mamuza kuti ayi ngati apanga nsanye ndeyo ali ndi chikondi mamuna wabwino amene mamuna kuti he cares chikhala kuti sama kukonda sibweza kumachita nsanje choncho nde mamuna wabwino adzakusunga mamuna amene ati ndizomwe amampanga advisor anthu ena nde ulendo uwu atayamba kunena kuti za investigator so Valentino chanango kuti ineyo ndatopa nazo you know what tieni chibwezi chichingotani chingotha anathesa chibwezi chichi ndatathesa a John aja analira pamenepo akuti kulira kunena kuti undikhulukire sindizabwereza so ndozoti ndalakwitsa ineyo cholinga changa nchoti ndifuna kukukwatira ndikukwatire tikhale limodzi tiberekerane ana atamuuza imeneyo ya ukwatiyo basi nthawi yomweyo a Valentino chikusintha maganizo ati okhe chabwino ndakukhulukira John uja mosa khalitsa kumuza kuti ndikubwera konko ndikusamuka ndidzakhala nawe konko iye uja zachangu ali sitikuchedwaso ndikusamuka ndikubwera ndidzakhala konko padangotha masiku John uja kuimba sofoni kunena kuti ndapeza nyumba zachita rent Eugene flat yoti iwe ndine tizikhala na limozi ndikubwera konko Valentino uja kuvomera kwauza abale ake ali gringo to akutani akubwera nzungu uja akuzandikwatira anthu sija tinakuuza anali serious nsanje ija chinali chikondi angofuna kuti mukwatirane iye uchadi chabwino anapezeka kuti John Paulos uja anadani anabweradi ku Colombia kuja adafika ku Colombia kuja akulitent kalowera limodzi nyumba yomwe ndapeza flat yomwe ndapeza Valentino anavomera anapakira katundu wake kuchoka ku nyumba kulowa ngali moto anapanga video call mai yake ali nkali moto ndi John yo Polo sakupita ku flat kwa uko kuti tanyamuka tukupita ku nyumba kuja ndi kuimbiraniso achoka pamenepo ndi yawo CCTV yawo inaonesa mu apartment akulowa mu apartment muja abo a John Polo sangoenda endangoti walowera ku akuoneka kuti wachurukidwa mmaganizo koma ndi apo ndi Valentino alowa mflat mwawo mondidzi kwa madzawo koma kuti muone apa John Paulos analowa mflat muja ndi suitcase ya empute anangolowa nayo kenako anatuluka nayo suitcase ija awapita ku galimoto yake komaso suitcase ija wayichita cover mbali imodzi achita kukanika kuchinyamula chi suitcase ija kuchiika mu galimoto wachoka pamenepo galimoto chinajambulidwa kuenda kumalo kwina kwake kudutsa kumalo kwina kwake ndi CCTV Koma next day munthu wa homeless odebasa anthu opemphesa mmiseu amaenda anapita ku mabini ena ake pena pake amayangana zakudya zomwe anthu ataya anapeza chisuitcase chodabwisa atachiyangana mbali naye anaona kuli mutu wa munthu wavundukuka kumbali ina anaimba phone ku police a police anabwera kuyangana anapeza kuti munthu wake anali Valentina anaoneka kuti amukhika pakhosi pa ammenya nkamwamuwa mmenyedwa manu acho kachani nde anthu acha panaimbira phone ya mai anga Valentino amai anga Valentino dzidzidzi ndi chani munthu wasamukira ndi mamuna wake anthu mamuna wake ndi ndani ndikuwatchulira kuti ndi John Polos wangobwera kumene kuchokera kuti ku United States a police siti kumpeza ananyamuka kupita ku flat anakapeza kuti kulibe kuimbira neka flat anyaka flat ali flat tu sina chide inangochita rent tu for 4 days munthu amena anachita rent yo John Polos anachita rent 4 days yoka sana chita rent kuti adzakhala kuyangana anapeza kuti John Polos wathawa wakwera ndege wapita ku Panama ndao nala kuti azinyamuka amafuna kuti achokeso ku Panama kuja anala kuti akuthawira ku Turkey anamugwira pa airport anamugwira pa airport kunchita present ndi evidence John Polos akukana mirando akuti yesa anape munthu sana kuti alikosa akumunamizira ngakhale pali evidence yoseyo iye akunena kuti ndisabodzi akumunamizira nde anachenjera pothawa kupita dziko lino koma amafunisisa kuti athawebe apite ku Turkey ko kuteki kwa mafuna kuti akalumikize akapite ku Montenegro kunena kuti mpaka nakapezeke kuti apite dziko lopanda extradition apite so dziko lonena kuti malamulo ake ndo zizita kwambiri kuti mpaka nakapezeke kuti alibe mulandu koma mpaka panopo akulimba nabe kunena kuti ya iye akunena kuti ine ndilibe mulandu mulandu ukadalipobe nde tikuenda kugwirisa ntchito chizungu chija chomwe timanena kugwirisa munthu akakhala kuti sanapezeke olakwa tinena kuti akuganiziridwa John Polos akuganiziridwa lana pa Valentina koma evidence yomwe ali nayo yonse ndiyo ndi imene nkhani yake ndi imeneyo ya Valentino mwana wa ngono anali ndi tsogolo lake la tunthu akanatha kuchuka akanasanduka anthu otchuka wawa amatimaona ma TV ma DJ yake imene kariya yake imayendera koma anadulidwa moyo ndi munthu wa chabe zinazi zimangofunika munthu kakumana naye mfufuzeni anthu tizingophunzira kufufuza ino munthu kumfufuza kuti tidziwe kunena kuti koda kuchokera kuti ndipo munthu ikweni kweni ndi ndani ende nde imeneyo ndi nkhani ya Valentino Trespalacios uzikomo kwambiri.